haki, nipe changu haki yangu, sitaki kusumbuliwa, sinitese kwa vile una uwezo. Dhulma, dhulma, usinidhulumu. Dhulma, dhulma, we usininyanyase. Dhulma, dhulma, niwe mfungwa, usinidhulumu.
Yangu.